ndiyamthanda lo mntwana amehlo wakhe ayandibulala ndiyamthanda lo mntwana oh Sondela
Sondela
Sandwa
Sondela
nalo uthando lwam lugcine lo
ndimbulala
I love you.